Flash Ikumkani, ndihamba noXoli. Funa niphuphe, nazi uba amaphupha ayafezeka. Mkhulele ezilalini, apho amaphupha abonakala ngathi akude okanye wenza into erongo xa uphupha. Ndicela ukuba nisebenzise ezi sibane kwabani nawo bam abaze emva kwam, bayazi uba amaphupha ayafezeka. Somandla oyini bawo Dala ndiyam inyawo zam zigcwele utaka noxa kunjalo andiphele amandla ndihlala ndisibana ndifuna utyhafa kukude ngemva ndikwazi unqama ndiyathandaza ndicela ijaji ndedwa ubumnyama kuvela ukukhanya nozala wam ndimenza beproud namajitamo ahlala engixhasa ndaqala phantsi namhlanje ndilapha unyamezelo uyazuza manyani uyazuza manyani xa ndithi gqaba ndibuzi ndingubani ewe ndingufleshikayi-1 mna nezintwana kaloko asifani hlala ndizipushela isipani xa wena ubhize eklabhini ujaiva. Bemphethe putyu njengesepha utiza kudala bemkhwahlaza. Ndabulela kuYehova ngensikelela niphezona, ndabulela ngethuba, ndabulela ngexesha, ndabulela ngempilo, ndabulela ngothando kanti nangongqubeka ndifundile. Ndabulela nakubalandeli bam kwande kukhanye apho ndithatha khona. Kube XHOSA kubele.